To sama goyo wanga kuomi mor emathunga Aparo chon mana seri neni kuosa To kara deep down donge chunyi no se yera Jaberi heri malo ngimana In fact teri dala ine mama gibaba Jaberi gadieri loko ngimana Sami chill bata yawa onge paro mathaga Irita gama fine kado tinge loso Nyako duonde yom inyalen samoloso Figane fine namba mocha lota boro Nyara kite ber githa koda nota loyo
For your love.